nyocha winjo gajal ma ok nyal hore ma ja mirima ma iye wang wacho ni gavana ni omi pesa 15 million every month ni omadhogo mana chai kacha cha ni oyawo piny mondo madhgo chai. Adwaro ni mondo nyisa kuma budget no nitiere mondo an be adhi aom 15 million no mondo wamadhi. Owacho an bende achaka winjo kajal moro wacho ni an ni ene manokuwa na ombulu gi kuonde duto te ni an ne ok akuwa ombulu. Adwa nyisou ni an pin radiecha emosekonya 2017 kane akuwa ombulu gi 2016 ka nawuotho ka ma jomoko nonganya madhi e independent. Nadhi kose ok adhi? Mane un koda kose ne ok un koda? Nayombo rubaragana kose ok nayombo? Ng'ato nokwa na ombulu kuro? 2022 ni ne wabedo piny gi mjumbe makanyo mokona ni jogena e jogene orubaragana kanyo. Onge tiende wa duplicate kwayo jopiny wa land 6 pieces. To every evening nobiro dalana tokao 200,000 mondo odhi olandrego to odhi olandago. Aeto sani owacho ni ene manochulo na ji. En to noyudo pesa kanye man Pindra mosetiyo higni loro gi taongego monyalo miya? Onge. Wawach mana dieri. Ne wawinjore ni ka in mjumbe ti campaign ne governor ti campaign ne MCA ti campaign ne jite kaene ma kogole mfuko to josuna west nitie koduoke mfuko to gilal edi manopingo dak ni iombe suna west edi noyombo kose okoyombo. Akwayo jochungi duto te ni mi japiny luoro mi japiny hera weyo yer ng'amo yero wache uchochezi fitina na hasira na vita mwendo kila mtu apate mapato yake wakati otimu chaguzi. Nober kose ok ber? Ng'ama ichiedhogo masiko lwerano odhi onyiso jobodaboda masuna wet ni kik chulo osuru mauriri bo onyiso ni kik chulo osuru to osuru go emigero ni piny. Disorderly people ma promote disorder, ma promote koko, ma promote violence, promote gikmoko. Emomi anawacho pile ni ananruoth. Ne uyera ok muyera na nyalogo ng'ato. To seche mamanyo mbulu to kiriwo mbele koda to manwar mbulu. Nikech seche kwa chiek ma wanga olir. To kase yudo ticha ni ofiso chilo mwol kakuru. Enonge ng'amo ywago to seche mimanye timanye kongo koki ni okote. Inyalo kuodho kuom ng'ato. Obado ne waringo go e town ka kawalawe kanosedhi tichako go koko gi ng'ato. Be nitie tie koko? Emomiyo wakwayo jogo moseyier. In moyieri no tim tije. Ei Migori County ka and all other counties wan gi vulnerability. Ohala is so delicate makiyudo vijende gi mine gi maonge tich migi tich we loso gi into gangs mabiro gojo siasa moko kada uwuok Migori County ka ng'ato ka ng'ato biro walo biashara mare ochomo go thurgi ka ng'ato uwuok ka tenants ma Migori ka ibro yudo igero odi nitie rent to onge ng'ama biye nikech jo siasa okelo koko. Omiyo un muriekni kik upara no kago agoga ni ane Migori ka ni ane mayo ji duto te. Tadwaro nyisou ni Migori no maru en maru molo kata kaka en mara. Sirikand ni maru an mana tenant e igni abich kendo igni abich toduogo nwa wate wachak wayudo gavana machielo. Koro kiwuotho Migori County ka to ibiro ex constituency moyieri mondo iyale chik tiduoge ground ka ikoni ane mawacho gigi ok timre. Ka koro Migori okethore inti dhi gere gi kanyo. In emidwaro bedo gavana kata idwa bedo ang'omoloji manyaka iwang' mana Migori gi koko gi lwero gi gik ma ok okony ji. Riti we bedo ng'ama ore ka ng'okrafgo. Ikaso ji. Ori. Timatima tich manomino.
Kwadwaro wach moro ni ng'ato koyier mubunge Suna West ochiko chido odosomo no chido. Nawe ni kawuono wadhi romo kode. Oti tije mar pogo basari loka kucho. Wadwan gi basari karwa ka. MP ma Suna East onego net mwamed. Koso nang'o? Onge vacuum mar gavana. Koko chako tich. Ka in gi pesa ni mwaka uda. Wabro chama to kumidhi onge.